Ngoligcina izwi by faith in Christ.
Sambonani. Siyabonga kakhulu. Ngithanda ukubonga iSouth Africa yonke ezivotele, radio stations, ikhampani yethu iDlaba Recordings, TSM, singayikhohlwa nayo, nebandla esikhonza kulo iFaith in Christ. Sithi uNkulunkulu emkhulu anibusise nonke. NeZayoni wonke jikelele.
Pambili nge-13 Christ, pambili.
Pambili.